Namhlanje ngibuye endlini ngisayobuka iChiefs we awelele awuyululu hey khona lento engithatha ekuseni ngisesipotini khona lento engivusa ebusuku ngisesipotini yobuka iChiefs mina hhayi ngiyobuka iChiefs yeah.